te kanoa ngaro tata tōku ingoa, ki te taha o tōku pāpā, ko kake puku, rāua ko pātangatanga maunga, ko mōkau, rāua ko wharekahika ngā awa, ko horauta, rāua ko tainui ngā waka, ko Ngāti Porou, ko Ngāti Maniapoto, ngā iwi, ko te whānau o Tūwhakairiora, ko te whānau o Ngāti Te Kanoa, te hapū, ko Hene Maurea te marae, ko te kēti anō te marae. I whānau mai a hau ki tētahi taone paku, ki anei ko Waipuku Rau, ki te rohe o Tamatea, ki roto Ngāti Kahungunu. I te wae tamariki anā hau i haere au ki te kura kaupapa Māori o Takapau, kātahi ka hūnuku atu ki Te Araro, ki te Tairāwhiti, i reira ka kuraina hau ki te kura kaupapa Māori o Kawakawa mai Tawhiti. Ka hūnuku anō ki Tāmaki, ka haere ki te wharekura o Honi Waititi. Ka amutu ngā mahi o te wharekura, ka aro atu te titiro ki te whare wānanga o Waikato, i reira i tīmata ngā mahi o te ture, me te tohu o te reo Māori anō hoki, ka tahi rā, ka pua wai, ko te mahi toi ki roto i āhau, nā reira, ka aro atu te titiro anō ki te tai rāwhiti, ka hoki atu ki tūranga, ka wānanga ki toi haukura ki te taha o ngā tohunga o tērā wāhi. Ko ngā tohunga i reira, he toko maha o rātou, engari me kī ko te tohunga matua i reira, ko matua Derek Lardelli. I whai atu ahau i ngā mahi moko i te mea ko tuku whānau tērā, ka noho pūmau ki ngā mahi moko. Me pēnei pēa te kōrero. Ka hoki atu ki ngā kōrero o te koraua ngā pōwehi. Ki te wātea te hinengaro, me te pai o te rere o te wairua, ka tāia ngā mea katoa. Mai rāno ngā mahi kapa haka, he mea nui ki ahau, nā te mea. Ka tāia e koe te whakapuaki i ngā kare āroto, ngā tuakiri tangata me ki. Nā reira, ko te kapa haka, i he mea i tīmata ahau i te wae tamariki tonu ana ahau. Ka wai mari e ahau, ka whai atu au i tōku hoa rangatira, nā te mea ko ia he kai haka o te waka huia. Ko taku tino hia, a tōna wā kia hoki atu ki te kāinga. Ne? Kia noho kohanga ahau ki te taha o ngā pipi paupau, ngā manu pīrerea, ka rite ki te rere. He ko tāku ki te iwi, me kaha ki te hoki atu ki ngā wāhi kāinga. Kia pūre ai koe ngā hau o tāwhiri mātea, kia rere, pēnei te manu taki, te manu ārahi, te manu ariki. Engari, tēnei wā tonu, he waimari a hau ki te kai ngā miro, mai ngā tūmomo manu, ngā manu ariki. Nā reira i tēnei wā, ka noho koha ngā hau me te kai, i ngā kai katoa. Kātahi, ka ako ki te whāngai, i rā atu manu kei te haramai.